of Nazareth. That's that one, please. Yeah, manga maimba manje manje Nazareth.
Una zino mondoro zino mwa Nazareth.
Mondoro zino mwa Nazareth.